Don't go up. Don't go up. Hebu sema na English tusikie venye itasound. Don't go up. Up. Now na shout I'm coming. Angalia huyu. Cheza cheese tu ndio kaka.